Amen.
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 Happy New Year.
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 Alafu mfanye vile nilikuonyesha, si ndio? Nilikuonyesha mfanye aje. Mfanye hivi. Si ndio? Wewe ni tunaiwithania. Jokire kwereo mwere atiriri.